Ndizotheka.
Zotheka.
Ndizotheka.
Ndizotheka. Indeti kutero kuti ndizotheka kuno kusamala Institute of Agriculture and Ecology. Komwe tikunena kuti mpunga umwe timaona ngati umalimidwa komwe kuli madzi ambiri kuntundaso ndizotheka. Usagwisa ntchito mfereleza ogula koma kugwisa ntchito manyowa opanga tokha. Tiyeni tikhale limodzi pamene tikuonesani mmene mpunga umene utimachitira kuno kusamala Institute of Agriculture. Tiyeni tikhalire limodzi. Sikomo kwambiri.
Monga mwavera kuti kuna kulilongo tikwa zulima so mpunga ngakhale mkuntunda ndiye pano tufuna kuti kulangizeni kuti chiyambi choti tilime mpunga wathu wabwino chiyambi chake timayamba upanga manyowa compost manyowa zida zake zopangira ni compost ni kasu mareki keni fosholo wilubala plus folo mwanga mmene mukuonera panomo manyowa athu tidapanga kale Minyuli yose yotipira kumunda kumene tikapyale mpunga wathu. Mene mukuonera manyowa amenewa, manyowa yopangidwa bwino yoti yamphamvu yolingana ndi mphamvu ya fereleza imene tikayambire pokapyala kumunda kwathu zikongo kwambiri.
Monga tanena kale pano tikukoza bedi lathu la mpunga wathu wolima kuno kuntunda. Kwambiri timadalira manyowa monga mmene mukuonera bedi lathu likhale ndi manyowa okwanira amene tidapangaso bwinduli. Ndewe athuyo tikadzadzala idzaoneke bwino tikathira bwino bwino manyowa choncho ndi timadikira mvula kuti ibwere idzaokere mpunga wathu
mbewu yathu imene tipyale ni imeneyi ya mtundu imeneyi tikapita nayo pa bedi tikapyala bwino bwino kuti itipatse mbewu yabwino msadandaule za mbewu mtundu wa mbewu anthu akafukufuku apeza kale mpunga wabwino umene ungachite bwino kuntunda kwakuti tilibe sovuro lori tizidalira anthu akunyanja kuti ndiwo azitilimira mpunga mpunga tizidzilimira tokha kwamkono kulilongo kapyalide kambewu timapyala choncho timaponya patalipatali about 15 centimeters kuti mpunga wathu udzachite bwino hafu ya furu 15 centimeters ndiye kuti mpunga wathu udzachita bwino tikati waza choncho timaphimbira pang'ono kuti mpunga wathu udzamene bwino komanso kuti mbalani zingarole manyowa aja tathira pamunda aja sitingochita choncho ijayi timakhalaso ndi manyowa aja kuthira mzitili ngati izizi monga mmene mukuoneramo tikathira timathiramo madzi tikathira madzi kumavundula mmene mukuonera kwa masiku awiri madzi amenewo amakhala fereleza wothira kumunda mbewu zikamera ngati top dressing ngati moja timathira yuleya kapena kani mwakuti mmene pafika apamo ndi pafika pa manyowa yoti mpunga wathuja sopano pori udamera tikatani tikathira manyowa amenewa tikakulangizanso ndikathiridwe kake ka manyowa amenewa kuti mudziye kuti mpungawo kotsizira kwake sikuti tuumana chakudya poyamba taupatsa chakudya tathira manyowa pa bedi kachiwiri tikaupatsaso manyowa ena yalikwidi
apa mpunga wathu ndoti wamera ndiye mpungawo umene wamera chonchimu ukufunikano kuti tiuthire chani fetereza wathu wa madzi uja uja tinakuonetsani amapangira kuja kumu ndi mathiridwe ake a fetereza ameneyu timakumba laini pambali pa mpunga wathuwo mmene muli mpunga wathuwo kenako timathira moyendetsa manyowa athu mumpunga mulaini malaini muja tikatere timaudikira masabata angapo kuti tione kuti ukusintha ngati sikusintha timazathiraso pakapita masiku angapo ulo kapena mawiki awiri
mpunga mmene tikuonera apa mpunga wathu wayamba kubala ndi mpungawo kuti ukhalebe ndi wathazi kuti sauzabereke uchite bwino timakhalabe tikuthira chani manyowa ndi mathiridwe ake a manyowa ndi momuja kumathira m'malaini monga mmene tikupangiramu Nde tikatero timadizira be kuti tione kuti kodi mpunga wathu kusintha. Wakhala kuti kusintha timakhabe tikuonjezera be manyowa kusogoloko tikuthira be manyowa. Nde mongaso mmene mukuonera anthu ena ena abwera kumbuyo wapanda akuzula. Akuzulira kuti mpunga wathu mabede athuwa fetereza tatirayo zomera zina zisamadye nawo fetereza zizingoja ndi mpunga okhawo. Nde akazula zimezi jasiti mata yaya timazisiya somo moyo muzima titandizira kugwira ntchito ngati matching kuti mumpunga mwathu muzikhalabe mwachinyezi madzi amera manyo amera tira ndi mvula ikabwera kuti muzikhalabe muna kali chinyezi ndati kaonaso makwawa muliso maudzu amera tinagwisa ntchito ngati matching tinapanga machi ndicho linga chonena kuti munda wathu uzikhalabe wachinyezi choncho ndati kaonaso tili ndi mitengo yomwe ndiyobwezereza chonde mthaka imene idzatithandizire kutsogola kwakuti sitizidzagwiritsa ntchito kwambiri manyowa tizidzangodalira chani nthaka yathu ifatizakhala kuti tabwezereza chani chonde munthaka mwathumu nde mabedi amenewa timatchula kuti ndi ma permanent beds mabedi okhazikika kuti amenewa sitidzasunthaso mmene anakhaliramo ndi momwemo sitimalimamo ayi tikafuna kudzala mbewu timango kupanga malaini athu amene tikufatizale chani mbewu zathuzo nkudzala dzalamo then nkubwezera mbali mbali tikatelo timadzala zinthu zathuzo after tikadzala timadikira kutione kuti mbewu zikuchita bwanji zikatelo timadzapangaso matching tiko
nde monga tinanenera muja kuti mpunga wathu tathira liquid manyowa ndipo wabereka apa tikuona kuti wabereka mwamphamvu ndithu kwambiriso ndipo apa tikudikirira kuti mpunga wathu ukhwime kuti tizakolole indedi ndizotheka monga tikuonera apa mpunga wathu wabereka kwambiri kuposaso mmene umachitira bwino kumadera nzathu omwe kuli madzi ambiri ngati kunyanja ndizothekadi ndithuzi kuchitika kuno kusamala history of agriculture and ecology pano tufuna tingova kwa ini yake yawa kuti atichitire umboni zampunga umeneyu tikuziweni bambo
ndine hardware chikwanje zoonadi ineso ndikuchitira umboni zampunga kuti uchitira bwino kwambiri
sikunkaya inu bambo
ine ndi Daniel Chikao nuchita somboni nzotheka kulima mpunga kuntunda monga mmene mukuonera
ayi tathokoza kwambiri apo tikutha kuzionera tokha mmene ulili mpunga utingane uli ndi ntchito za manjawo zikuachitira umboni pano zikomo kwambiri ndizotheka
Kusamala ti nyamule dowa nyamu nyamu
ti nyamule
ti nyamule dowa
ti nyamule dowa
makalabudi bange manyowa makalabudi bange manyowa bange bange
ni bange
ni bange
ni bange
Bange,
bange,
bange, bange,
bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange, bange,